Amen, 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 amen. Ningibona nginje kungenxa yothando lwakhe. Wangithanda, wangenza umuntu. Ningibona nginjena kungenxa yothando lwakhe. Yena yedwa. Thando lwakhe lumile ngunaphakade. Ngiyamthanda, mina ngiyamthanda. Ngiyamthanda, 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 ngiyamthanda. UJesu uhambe naye. Ngiyakuthanda, phela mina ngiyakuthanda. Uyisithandwa sami, hliziyo yami ngeyakho. Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda. Uhlele uhlele enhlizweni yami, Jesu. Mathandana wami, inhliziyo yami. Thando lwakho lungenza ngiphile mihla yonke. Thando lwakho luyangiphilisa. Ngilala ngalo, ngivuka ngalo. Thando lwakho bonisa izinto ezinkulu zikamehlo lamoya.
Yes.